May we not miss your move, oh God. Singaliphosi ixesha. Singaphosi ilixa of visitation. If there's anything mdomcha namhlanje engange asikagqibi kodwa uzubambe nje lento uvele nje wenze umthandazo nje ngelixesha uthi Nkosi, may I not miss my time of visitation. Ndingalimisi shithi xa lixesha lokuba undindwendwele. Ndingalimisi shifuthi elixesha elithi lixesha lokokuba wenze yentoni empilweni yam. Ndingamisi shithixo le nto ufuna uyenza. Ndifuna uunderstand uba abantu abatsha kungabe kuninzi okuthethekayo ngabo but ayijikanga ayitshintshanga injongo kathixo ngabantu abatsha. The reason usathana ephuma uphulo ejonge the next generation efuna our seed and our offspring. It's because uyayazi kukho into elele phezu kwabo umoya oyingcwele xa ibhayibhile ithetha kwincwadi kayoweli uchapter 2 the last days, I will pour my spirit upon all flesh. His sons and daughters will prophesy, and all men will see visions. I got change. There's any soul, Zolani, Bazalwane, Zolani. Listen, I know God's Tongile and South Africa. Kubonakala ngathi abantu abatsha bayithagetha. Can I tell you? Sikuyo ilast lap usathana angenza kodwa kuzugqibela yena usathana angaqhuba kodwa kazuwina ndifuna uyazi the spirit of the Lord shall fall upon the flesh young and old will see the glory of God usungavumi ube ngaphandle walento ezakwenziwa nguthixo ungavumi that it misses ikumisishe because uthixo uzokuvisithela abantu bakhe yisamanjena yisamanjena xeshalekuvuselela ngesifikile uzivuselela enkulu iyasa ungakhathazeki unganikezeli ivuselelo enkulu iyesa akuzugqibela okuyakhala abantu abatsha wikulendeuthixo unenjongo abantu abatsha siyabakhupha esithekela abantu abatsha siyabakhupha do not miss the time. Abantu abatsha bayaqhupha benifuna nje lwazi ukuthi nje makathi umntu omtshosekhaya athi God, I'm not missing my time of visitation. Ixesha lilino lifikile. There's no turning back. The reason usathana engathi yaguqisa uyayibona into ezayo ingapha kwakhe. Listen, usathana asikwazi umbeka kwi-same sentence with God. We serve a big God. We serve a great God. Umkhulu angakuthi kunalo ungaphansi. Greater is He who is in us than the one that's in the world. It is not your color. Kayo, kayo, Yohane, chapter 4, verse 4. Greater is He who is in me than the one that's in the world. Abuye, kwakulongwate, chapter 5, verse John, chapter 5, verse number 4. And it goes. And upon what the Spirit they overcome, we shall overcome. Yeah. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. success of Patrick. Abandona me. We shall overcome. The spirit of the Lord.
Hallelujah.
It has descended. I am in the last days. Sipila in the last days. I see we never have been there. Sipila in the last days. And the promises. And in the last days. Oh, the spirit of the Lord. The spirit of the Lord will fall upon all flesh. Sons and daughters will prophesy. That's why you so baba bandabacha. Etetiswa. This has been prophecy. Why? Sister these are the last clips. I don't care what the devil has said. Amen. Hallelujah.